Eh Zasha Zosho mfethu news yosesibile neshasha ezinganza kwethu kuze kube namanje akekho kafe nofakazi bokuthi uDumakahle wake wakhuluphala o wake wanonophala kodwa siwabonile amaqhawe kamaskandi emtalapha uDumakahle ngokuthi akakhuluphali amanye amaqhawe aze athi impela uDumakahle uyagula ake zikanza kwethu lokho singesigxile kona kakhulu kodwa na ingqikithi yethu la ikhona isihlabanise kwaito okungumampintsha utuse udweshu ku Facebook lokho zemba kuba uDumakahle eposte isithombe sakhe waqede uMampintsha washona kwi comment section wathi hey weDumakahle ubuke kamfana ungekho mnande ong inbox nginikeze ama tip ebhala ngesilungu ke lapha la uMampintsha ake singanza ukuthi abantu bakhole badilika kuMampintsha bathi weMampintsha uhlula uBabes oDuma manje sozongenela la endabeni zamaskandi asazi ke singanza ukuthi noma uMampintsha ucelela umdlalo yena ngoba sake sabona phela kwenzeka ngaphambilini uBig Zulu ngempela bedala phana nomthandeni ngakube uMampintsha naye uzifaka kulolo luhlu awusuka nini ke ziyakhala ke manje eh zasha zosho.